ko TikTok yizi cyane. Iyo bayabayeho kuva ryari.
TikTok yatanguye mu kwezi kw'9 itanguzwa n'umuntu twazangiye mingi muri Demire Seze.
Uri kuraraba muri bino bihe. Indero y'ugwaruka uyibona gute?
Indero y'ugwaruka iragoye na cane cane ko abarundi ubwacu hariho abavyeyi ubu nabonye ne ibintu by'akaranga k'igihugu kajyanye n'inyifato y'abakera nabo hariho benshi atabyo bazi atabyo bafise donko adashobora gufasha abana kuko nabo atabyo bafise atabyo bazi hanyuma abana nabo baca bahindukirira ibindi atari by'ikirundi iyindi migenzo atari ikirundi kubera atabari ko barabafasha kugendera mu migenzo myiza y'ikirundi kubera hari ibintu byiza cyane mu migenzo y'ikirundi ariko byataye agaciro bitagifise kibanza mu ndero y'ugwaruka bisigura ngo mu myaka iri imbere humbure tuzokwaza tuti mbega aba bantu na barundi canke sabarundi kubera mu byo babayemo atagasanira k'ibintu by'abarundi birimo rero ugwaruka sinzi ngira ngo abariko baratwumviriza bo byiyumvira n'ugwaruka nago nyene rukagira inyota y'ukumenya ibintu by'abasekuru bakabirondera kuko birahari bibaye ngombwa bakavyegizija bakegizija ku ivyo bintu babibabwira babibereka babibasigurira
wewe rero nk'umuri gende nta kintu wobwira ugwaruka rufite indoto
ikintu babwira nuko kwitonda nyene bakazokina umugabo bakazokina kuko hari abantu bagiye kwadukana ibintu by'ubushira soni akintu ibintu biteye isoni bijya bintu bazabireke kuko abantu bashobora kunezeza kutenze kwadukana ibintu biteye isoni ngasanga bimeze neza birashobora kunezeza abantu birashobora gutwereza abantu birashobora gufasha abantu
dans les années 2000 ni giki woba warakoze chaka indi byo gukati iki kintu ntacu nzofa nibagiye
hari ari akantu nkunda kuvuga kenshi ndiko ndashimba intayengene nakijijwe n'ingene gukizwa ari ibintu by'akamaro kandi byamfashije byahembye ubuzima bwanje umunsi umwe tumaze isomene yose tujya mu kabare dutatuburiwe tujya mu kabare dutatuburiwe ndavuga njewe uno munsi bakaza kuntora singende mugabo kugira singende sibonereza ugenda gara sinitabe mape cyafata impuzu zanje zose ndazirobeka n'ibirato byanje byose ndabirobeka kugira ngo baza kuntora nza kubara ibyo nambara bwa meme tambo na disipere rageze ndabisohora ndabivyanikira n'ibiki mbwa mba hari disipere zo yagarenze n'ibyagira byume n'aseganye jiste buturaje sport nakindi namo basket n'umupira ndabona umubire tujana araje kuntora ndambira ntikunda ikire n'ibira ntari mu nzu bise nambara nazimeshe ambiye hano turoya nyerekana amahera afise cyano ri birato bitose birato bitose nje muri mape namba birato bitose abunye winjira mu kabaro honye hasamazagira ngo pi iyo nkuru nda kuyivuga ndiko ndavuga ubunini aho umuntu ashageza kubimbohe ikintu kibi narashaka gusiba sinashaka kujayo icyamfashije kubihunga ni Yesu wenyine icyamfashije kubohoka iyo mikozi yose yari imboshe yari Yesu wenyine nti bintera isoni rero kuvuga ibisanga nakoze muri iyo myaka kujana namba birato bitose ntunyura hasi bigatera amazi anakiraza kubaranyagirwa mu bakimi ryo mvura iva hasi yari
ugwaruka ruri muri business nijya hebanga ubirira
gutera imbere ubanza kwiniga ubahera kujya amafaranga kandi batarayarondera nibige kuyarondera amabazi bagiye barayaronse
niye deception maze ugira mu rukundo
aho rero abana abama batu babaje cyo kina abana baratubonera sana imwe cyangwa zibiri mugaze nza kuza izo zazikomeye ngamunye mu mutima urakira
umaze kuja mu mahiganwa mpuzamakungu angahe ndamaze kuja mu bihugu bitari bike natangiye guserukira igihugu mu 2014 njye muri Korea y'Epfo kamaze kugaruka sinacitse intege nakomeje mbandanya harabo inkino za EAC ngaha anye natahanye umudari medaille d'or naho nakomeje nkora mbandanya haragera igihe ndagenda mu Buhinga mu bindi ariko naho n'amahirwe naronse ariko sinacitse intege naho nakomeje mbandanya muri Gabon natanye medaille bronze ariko naho sinashobora kunezeza kuko sonkeneye sonashaka naho nabyanteye gukora bwo kurushirizaho uko nakora
nkomeza kubandanya haragira igihe ndagenda gukina muri Thailand ariko nawe namahirwe na Ronse sinacitse intege nakomeje nkora haragira igihe ndamuri championnat du monde mu Burusiya naho namahirwe na Ronse ariko naragaruse haragira igihe ndagenda kurondera qualification pour les Jeux Olympiques ariko namahirwe na Shoe kuronka bice gihe naho nako sinacitse intege nakomeje nkora cindo nkandi mahirwe ku Kinshasa nararonse medaille bronze naragiye muri Jeux Olympiques muri Tokyo nararonse ikibanza ciza ku isi yose kibanza cicenda
aha mu Burundi bega haraba amahiganwa ya box y'abakobwa
ego arabaho haraha abakobwa barahari ariko bariko baraje babafise
tutabeshanye kurimba gospel harimo frambu
ntako ndabona jewe nta gafaranga ndabona muri gospel ababaze ugakuramo utubwira ariko nta gafaranga ndabona nanonda bizi ko I Burundi numwe
neza na neza umugambi wawe uzushira mu ngiro gute
ukongere no neza ko bigenda ubira umuntu ukore hamwe tukayishikana ku ngiro gezo ni kuha ku ekipa go abigeme aba mama abakobwa bato ku ekipa ku gusserva la societe gutanga ikiri muri wo gutanga inkano afise sikwera ko bazimuhaye kwa gusa nawe nyine yarabikoreye araronka ijwi ryiwe rirumvikana kubera ko nawe byukuri afise icyo atanga
tu video twanyu dukunda gusirkura ku mahezo sosio ni giki mu bamwibaza duhora dufasha aba jeune batubona
bo bivana utwari kuko turavanga panje ni inyigisho wanashaka sinagenda dukora sinzi ngene bigenda ariko uko biri koze jewe birangiye
iyo indirimbo zanyu zivugijwe mu maboite de nuit ni hora y'abajyohera
cyane gose uratugera gukora ko nta limit twa dushaka kwihaba dushaka ko ubutumwa bwiza bushika kure iyo zumvijwe n'abakijijwe n'abadakijijwe biratugera cyane kwa ko ubutumwa bwiza ruko rushika ku bantu bose kugira ngo abantu bose bakire agakiza k'Imana
umukobwa w'imico na karanga ku bwawe aba yambaye gute
kuri je umukobwa w'imico na karanga ni umukobwa aba yambaye confidence umukobwa afise confidence azi wari we azi caricho ndibaza niyo nyambaro nkuru kurusha inyambaro y'impuzo ariyo yose yo kwambara
gukorana n'ibindi bihangange muri gospel wibaza ko byo babifasha iki urwaruka ruko ruraza mu muziki
gospel cyane umuziki ubwawo ni ikintu kinini cyane ni ikintu kinini cyane udashika ahantu ngo uvuge ngo jewe narahejeje ngo abantu bose ni bandabe ni bya mfisi byo gutanga nico gituma kimwe mu byamfashije nshimira Imana kandi mbona n'abandi bariko barabikurikiza no gushika ahantu ubuguti ibyo ari byo byose ndacakeneye inspiration ndacakeneye kwigira ku bandi ndacakeneye gufatanya n'abandi bafise ubundi buhinga bafise ubundi bumenyi bariko bakora ibintu bisa n'ibyo nanje ndimwo me bafise ibindi birungo
umu DJ mu Kirundi
umuvuza ndirimbo utanga ndirimbo
ahiye
cyane
uki wise samandari
samandari nayikuye muri histoire yo mu gitabo cyo mu wa kane primaire y'a li personnage li mala premièrement y'a li personnage ntigeza baho that's why nambara mask sigura personnalité yiwe urumba ifuye gumira cash mugabo haboneka ibikobwa
haje rero muvye hweje muamubona yuko muri kazuza ka hafi urundi buzuva buserukirwa muri NBA cyogenda gute
deja n'umuni yo buri iyo bagiye muri South Africa niyo bita road to bar ni nzira igana muri bar bare nayo ni NBA Africa uburi hamwe twogera South Africa tugatsinda cyo tugenda mu mafinal ama finale nayo ni bihugu 12 muri Afrika. Tuvuye muri South Africa dutsinze, tuzaba turonse itike ikomeye idushira mu bihugu 12 bya mbere muri Afrika. iyo NBA Africa tuyirimwo mugabo ntatwabigiye tujamwo ni vya mbere haci imyaka 6 tutabirimwo mugabo utwabisubiyemwo kandi numukino w'abahinga numukino aho tugura abakinyi bavuye hanze
Bega muramaze guhurira ku baby imwe
Oya papa nitwohurira ku baby imwe Sinzi ko dukunda bimwe kuko nitwohurira ku baby imwe icondi cyoje
Kunzi wawe mukumuresha wabanje kumufotora
Sinamufotoye ahubwo nta nakunda ni foto sidamufotora Nakunda amafoto akunda kuraba ni nk'umu artist akunda kugira analyse
Kandi rero iyo hageze kudraga wewe usanga urucukoreshaga piano nyene ubwira umufatishe neza neza
biba byoroshye cyane uvugije piano irakuvugira
muri uno mwanya ni uwa mbere ufise umwanya mwiza wiyumva gute wakuyeho intsinzi ya Venice
naryohewe cyane kandi baza ko n'abarundi baryohewe ni ibintu donke biryoshye kubona umuntu je niho navuka uwo mwaka urumva rero ibintu je nakoze byabaye je ntaravuka